Bishop Nanga, befundi sibonke family yonke yakho mathanda buzo. Ngifuna ukuzochoka namhlanje. It's a pity nje ukuthi the awards asiziphethanga.
Cela simamele tana please.
Hallelujah. Ingxolo bazalwane. Ngifuna ukuthi nje kuma artist wonke awame ngezinyawo. Hallelujah. Na wani ngekangeni mkikma. Awasukume wonke ama artist ame ngezinyawo. I project le endibona baphi Eastern Cape ayiwo yikanga dithi ke dibulela uThixo ukuthi wenzele inkosikazi ingu-odwa ishadile bazalwane ishadile phaya emandebeleni kwasikhosane ndifuna ukutsho ke namhlanje ndithi ubhotizito he was the ambassador of the Mkikma Awards. He was the one who collected ama artist our son for the project. We went to the pro season 1, season 2, season 3, season 4. And funo kuthi nje kulonyaka Mkikma Awards ibizaba nge 28th ka October. Ifa kwenzeka ndoni kwamele sipostpone singazange uThixo ukuthi kanti ke 28 so bese incwaba le ndoda. Hallelujah. Tibena nombono othixo andibonisa wona ukuthi ayezi 28 mos sika-October benizipostpona nizayibeka le ndoda. Ndifuna ukuthi makalale ukuthola ke khona iproject yakhe ayenzayo apha ePort St John's leya ngoDisemba. Yintoni kaneni kuhamba nayo? Ukhuzeka, ukhuzeka, sizambusa nokhuzeka. Ndifuna ukuthi ke kumnandi phakaya emakhwetweni izandla kuloo nto leyo. Ibe ntle into ebeyenza bhoti zethu. Ubike uthi abantu bakuqhwabele sowuswelekile, akufuna ukupraisa songekho. Kufana njengale projekthi ndiyenzayo iyahlekeka ngoku, kodwa ke ndiyambona uThixo ukuthi uzayiphakamisa ngelinye ilanga. Siyadinga nesapoti nditsho kugovernment wethu bokhona apha. Mkikma Awards ezizenzeka pha eBhayi zeze Eastern Cape yonke khake siyasokola kule government yethu nangefunding. Iproject ide ingenzeki ngenxa yoba akukho ifunding, awusupportwa even ngugovernment wakho. Uzawuthi ngexesha sowulele isukume igovernment ithi nakho lo mama ibe senza iMkikma ndibe ningasekho ngelo xesha. Ndifuna ukuthi ke namhlanje kubhotizito elele ukuthula uThixo kwanganga ithwala ke le family yakho amathandabuzo. Sisesekhona ama-artist nanku nako Bishop Langa le project yakhe beyiqhuba eyasiyisapoteni ayiqhubeke kulo mnyaka uzayo ngoDisemba le project yakhe Mr. Mathandabuzo. Ndithi kanjalo ke Mkikma Awards, thank you so much.
Masibulela sukuzama izandla jumama wethu. Hayi into zobawo le ithenda umntu ungazityeli uyithatha uyenze yakho. Apho ndikhoyo ke ngondizobiza imibutho yonke. Masitye, sitye, ngexesha sityayo imibutho iza ngaphambili. Yonke imibutho, yonke imibutho. Ingoma nje inye, mandiva apha kuni bomama bam. Nike natsho kamnandi. Hayi nihluthi.